Kwala kusukeni ka soldier swa tindleve yingiselani swa ku ni tisela yini swa ku mi tisela yini swa nyuwana swi lava mi tshama mi swi yimela.
Before, 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 when you were so sweet, before, before.